I-ANC kwaZulu Natal inesifundo eziyishumi kanti ezinhlanu kulezo upholibazo sephelelwe isikhathi bebesazama ukulungisa izinkinga zokungaboni ngasolinye kanye nezinye-ke izinkinga ezithinta ubulungu beqembu.
We have set up teams which are at work to ensure that we persuade comrades not only to accept each other's bona fide but also to accept that the fate of our movement and its role as a leader of society and governance depends on our ability to unite as an organization.
Isifunda esikhulu kunazo zonke esifundazweni okuyitheku yisona siqaqelwe izinkinga eziningi. Oweye ngusihlalo walesifunda uzandile Gumede ubanga isikhundla sikasihlalo noThabani Nyawose.
We have been saying to them, you see, your region in eThekwini has been on a sustained decline in terms of the ANC support from 2009 up to today.
Umhlaziyi wezombusazwe uthi kumqoka kakhulu ukubuyisana kwamalungu eqenjini kodwa uthi igqame kakhulu imfanto oqhakeka eqenjini elibusayo.
Ngokomthetho wesisekelo we-ANC uthi abantu abazongela ukhetho bazokhethwa emaselini emabrantshini. So kufanele ukuba amabrantshi abe on board kulento eyenzekalayo, amabrantshi avumelane nalento eyenzekayo.
Izinqubuthela zokuqoka uPaul bekumele sihlale kuyona le nyanga uNhlangulana kodwa ngemuva kokuphazamiseka bengakacaci ukuthi lezi nqubuthela zizohlala nini. Ezindabeni ze-SABC ngu-Ayanda Mhlongo eThekwini.